nikawambie na kupenda
hivyo hivyo.
What's up Young D?
You already know.
Tunapiga picha.
Okay.
Weka position.